re le ba se hlopha sa ditaba tsa leleme la sepedi re a letamisha le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gasha go tswa studio 10 Auckland Park re thoma pele ka dihlogo tsa ditaba tseo di etile go pele.
This rock is the foundation upon which transparency rests. All role players will have appropriate access to system-based reports.
Commission ya dikgetho IEC ire itjere magato a kgethegilego go khontsisisa gore dikgetho tsa 2024 ga di shitishwe.
Are nya ke madi, are nya ke batho ba bolayana.
Mangaka go tswa tikologong ya Sade ka hlile a ditshulla go kgopela khutso le kgotlelelo dikgethong tsa lenyaga. Batho beshu thobela ke soretsela le moshumi mmogo wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Commission ya dikgetho ere e tsere magato a magolo a go tisetsa gore dikgetho tsa bosetšhaba le province ga di sharakantšwe. Modula setulo wa commission o boletse se nakong ya go tsebagatswa ga lefelo la go lokolla dipoelo tsa dikgetho la go bitswa National Results Operations Center ka Midrand. The Rock e tla šoma bjalo ka lefelo la taolo ya tshepidišo ya dikgetho nakong ya dikgetho. E tla ba gape lefelo leo ba kgathatema ba go swana le mekgatlo ya dipolotiki bonkgetheng bao ba ikemego mmušo balebeledi ba dikgetho baetapele ba dikgwebo ga mmogo le babega ditaba ba tla hwetsa go dipoelo tsa dikgetho ge di dutse di rothela. Bakgethi ba go feta dimilione tse 27 ba engwadišitse go kgetha.
IEC e netefaleditse setšhaba gore e komana madula a bapile go swara dikgetho tseo di lebeletswego ke botlhe ka matlho a makubedu. Modulasetulo wa khomišene Mosotho Moepja o re ba tšere matsapa go netefatsa gore dipoelo tsa dikgetho ga di na bosodi. Ona a akaretša lenaneo la go rarolola mathata ka potlako ge go ka ba le seo se sodišago ka dipoelo tsa dikgetho.
A lot has been spoken about concerning the rigging of elections. We have not found a way to open that loophole for it to happen in our country. But it's not because we are looking for one. In fact, if we are looking for one, the purpose is to close it. This we do without fear, without favor, and without prejudice.
O tlhalositse senthara ya dipoelo tsa dikgetho fela ka pinagare ya dikgetho tse di senang bosodi.
This rock is the foundation upon which transparency rests. All role players will have appropriate access to system-based reports. This report will provide a national state of play vis-à-vis the unfolding electoral process. A matter of substantial import is that the results of each voting station, once audited, will be instantaneously availed to political parties and the media through an application programming interface.
The kgetho tse di kgethegilego tsa batho bao ba engwadisitsego tsa batho ba milione fegelwana tshela di tla swara ka mošupologo le labobedi la beke e tlago.
Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o be a bolela le bathekgi kopanong e nnyane ka kwa Mhlushwa Mpumalanga. Badudi ba ipileditse go Mopresidente Ramaphosa go gopola mathata a bona a go lwela bophelo bjo bokaone. Badudi ba tshepišitse thekgo ya bona go ANC gomme ba holofeditse go bouta ka laboraro la beke e tlago.
Badudi ba ba tšwile ka makatana mane go tla go theletša moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa. Tikologo ya Nkomazi ke mo mokgatlho o ikepetšego gona gomme go bogo sa makatše gore go bonagetše palo ya godimo ka lepatlelong le. Go no swana le ditikologo tše dingwe, tikologo ye le yona e na le bodidi le mathata a kabo ya ditirelo. Molaetša wa mafelelo ge go lebile dikgethong ke wa gore
the message to them is remain focused. We are moving to victory, but that victory will only be achieved if all of us put shoulder to the wheel, because we are now in the final push.
Ramaphosa wa moretse gape tsebiso ya naga ya Spain, Ireland le Norway ya go amogela naga ya Palestine bjalo ka mmušo o ikemetsego go tloga bekeng eo e tlago. Ka mono Gauteng, mongwaledi kakaretse wa ANC Fikile Mbalula le modulasetulo wa mokgatlho ka provense Mpanyaza Leswifi ba tlhole ba rapa thekgo ya bakgethi ka lekeišeneng le legolo ka nageng ka Soweto. Ka thoko ga lesolo leo, Mbalula gore ANC e dirile go tletse seatla go netefatsa gore ya go fiwa monyetla o mongwe go tswela pele go buša naga.
People who put ANC to power will defend it. The people who put the ANC into power will defend it. The people who know the value of the ANC and what the ANC has done and what the ANC continues to do will defend it through their vote, and that is freedom. The freedom of this country did not come easy. It came because of sacrifices of many in our country, but also led in that struggle by the African National Congress.
Badudi le bona ba amogetse ketelo ye. Mahlo ka moka be ile go rally ya mogatlo wa ANC ka lapatlelong la FNB ka mokibelo mo Ramaphosa tla ba go seboledi segolo. Ka Eastern Cape, mongwaledi kakaretse wa bobedi wa mogatlo Nomvula Mokonyane o re mogatlo o dirile go tletse seatla go thopa dikgetho. Ge a bolela lesolong la go tsena ntlo ka ntlo ka Mtanzane gona Eastern Cape, Mokonyane o re maano le mešomo ya mogatlo di tlisitse dipoelo tše kaone gomme seo se paela ka thoko dipolelo tša badudi ba bangwe tša gore mogatlo o ka se hwetše palomoka ya ka godimo ga diperesente tše 15 dikgethong tše.
Go sa le bjalo, badudi ba motsesetoropo wa Ntuzuma le Reservoir Hills ba re mafelo a bona a bodulo a šalela morago ka kabo ya ditirelo. Ba be ba bolela le moetapele wa DA John Steenhuisen nakong ya lesolo la mokgatlo la go tsena ntlo le ntlo. Dikgweding tše mmalwa tša go feta, mekgatlo ya dipolitiki e beile šedi ya masolo a yona ka mmasepaleng mogolo wa eThekwini wo o nago le palo ya godimo ya batho bao ba ngwadišeditšwego go bouta ka KwaZulu-Natal. Se ka ge ba sekaseki ba bangwe ba akanya gore mokgatlo o bušago o ka ba kotseng ya go lahlegelwa ke bakgethi ba bantši le go feta ka profenseng.
Moetapele wa DA John Steenhuisen o tlhoela le lesolong la o wawetša bakgethi ntlo ka ntlo mmasepaleng wa eThekwini. Badudi ba motsesetoropo wa Ntunza le Reservoir Hills ka leboa la Durban ba sa tlhobaetšwa ke bosenyi, tlhokego ya mešomo, metse le motlhagase. Ba re tshepo ya bona e go DA.
We can put back the DA to rule the South Africa, because I think that they are doing better if they can go back to government. All the things can go back to normal. The challenges that we are facing, we are not working, we don't have water, electricity.
Ka go le lengwe mo presidente wa EFF Julius Malema o tshepišitse go bea pele mešomo le kabo ya metse ka Limpopo ge e le gore mokgatlo wa gabo o tla boutelwa go ba mmušong ka la 29 Mopitlo. Malema o holofela gore mokgatlo wa gabo o tla fenya dikgetho ka profenseng. O be a bolela le bathekgi ba EFF ka motseng wa Mmaboi kgauswi le Mankweng ka ntle ga Polokwane.
Bjale ka ga dipalo tša tlhokoga ya mešomo di le gore diperesente tše 27 ka mono provenseng ya Limpopo, Malema o tshepišitše badudi gore mokgatlo wa gabo o tlo tlhola mešomo ya go ya go ile le go fana ka thuto ya mahala le dintlo tša seriti. Malema o re go a tlhobetša gore baswa ba bantši ba e ba e ba le mekgotha ka lebaka la tlhokego ya mešomo.
Jalo re a tseba gore baswa ba Polokwane, baswa ba Mmaboi, baswa ba Majatšhwene a ba kry-e mešomo, a ba bereki 50% ya godimo, a gona mešomo, mešomo e ntšhiwa ka difane.
Malema ore toropo ya Polokwane e na le sebaka e itemogela komelelo gore EFF e tlo fetola seemo sa mebasepala go netefatsa gore ditirelo tša go etša tša metse di fihla bathong.
Re nyaka gore go be le metsi motse ka motse, e se ka ba gore metsi re a lata mo tapeng ya strateng or metsi a re etela.
Ba bangwe ba bathegi ba EFF ba re ba nyaka gore mokgatlho o ba thuse ka go potlakisa ditirelo.
Nka thabela ge EFF e ka S South Africa the whole e ka wina ya re busa ya creator mešomo free education.
Ke be ke duma gore ka re EFF e ka dula ya swara mmušo and then nageng ya borena re tlhoka metsi, re tlhoka ditsela especially skontiri and then mabone a diapholo laete.
Ketelo ya malema ka motseng wa Mmapoi ke karolo ya go itukisetsa kopano go parara ya mogatlo ya go bitsa Tshela Thupa e e tlo go tshwara ka la 25 kgweding ya Mei. Ke Mahlatse Phaladim, ditabeng tsa SABC motseng wa Mmapoi.
Salamogela tsa semoya di bohlokwa go khontisetseng khutso na konya dikgetho se go ya ka SACD Unified Ancestors Traditional Practitioners Association mokgatlo wo wa karetsa ditsebi le dingaka tsa setso go tswa tikologong ya SADC dingaka di phethile moletlo wa moetlo wa setso go kgopela khutso le kgotlelelo go tswa go badimo ge go swarwa dikgetho tsa bosetšhaba beke e tlago moletlo wo o tsebiwa go bjalo ka kuphahla o be o swerwe motseng wa Mabambe kgauswi le Malamulele Limpopo.
Go begilwe dintwa le go se kgotlelelana ga tsa sepolotiki ditikologong tse dingwe ka Limpopo la Gauteng beke pele ga dikgetho. Ka sontaga batho ba babedi go balwa ngwana wa mengwaga e senyane ba hweditse ka dikgobalo mothuntsong wa magareng ga baethaopi ba ANC le EFF ka sešego. Bjale dingaka tsa setso di re go botlhokwa go gopela badimo go netefatsa khutso nakong ya dikgetho. Ba bolela gore se se tla maatlafatsa tlhapetso ge maAforika Borwa a vota.
Ke memile mangaka ya go tswa mafelo a fapa-fapana le ba bone o na mangaka o tswa Swaziland, Mozambique jalo ka ke le moetapele wa mangaka ya mokgatlho wa SADC. Ba tlile mo ralala re bina, ralala re kgopela badimo, ralala re kgopela bokoko bašo, ralala re kgopela bo Oliver Tambo, bo Mandela, bo Sesulu ore dikgetso tse tlantse di tle botse. A re nyake madi, a re nyake batho ba go bolayana. Re bone bothata bo tlhaile mo Sesego, di-political party tse pedi ba lwana. E di a swabisa go bona gore batho ka 30 years ya democracy batho ba santsena ba na le mogopolo wa sa amoelane batho ba šo amoelane.
Dingaka go tswa dinaga mabapi di re kgotso nakong ya dikgetho e tla gola dinaga tsa bone.
Kombela go rula
re ipile tsa go khutso e se go ka monageng e fela le go dinageng tse dingwe. Re ipile tsa gape le go maphodisa go ntsha matlho dinameng a ke modimo a ba thuse le bona ba tlhole khutso ka nageng.
A kulela a kwa vanma election ya bona.
Bonka dingala ba bošitse ba swela boganka bja go senya diplankate tsa dikgetho.
Pijana re botsisitse gore maikutlo a gago ke a fe morago ga gore mangaka a SADC kudu a watswa go Mozambique a tle a phasetse khutso ya dikgetho ka Aforika Borwa. Letlakaleng la Facebook Mary Charles ore nna ga ke kwane le taba ya bona ya go bitsa dingaka tsa SADC go rapelela dikgetho go tloga go bontsha go tlhoka boitshepo re tla bona gona. Nani Cheba yena ore ke bona dikgetho tsa rena di ka sebeleng pherefere ke iputsisa gore ke ka baka la eng dingaka tsa SADC di swanelwa go tla gobane ga se dikgetho tsa mathomo tsa Aforika Borwa. Open Cheche yena ore ke ba lakaletsa katlego le mahlogonolo ke bona e le mošomo o mobotse o ba o dirang ka tirišano. Jane Mankula ore go thoma neng ka monageng go bitswa dingaka go phasetsa dikgetho gape go bontsha go tlhoka tshepo re tla re ke dipitse ra bona ka mebala. Khorotseko kgolo ya boipiletso ka Bloemfontein e šutisitse tieletso ya boipiletso bjo o boamago ngwako wa bogoši bja bapedi ba kgoši Thulare wa boraro. Baemedi ba semolao ba mahlakore ao amegago ba thomile tshepidišo ka go kgopela gore molato o šuthišwe ntle le go bea letšatši. se se tla dumelela gore maloko a mangwe a lapa la bogoši a wa ratago go ba karolo ya tieletso ye a romele dikgopelo tse mpsa. Moemedi wa magoši wa Bapedi Manyaku Thulare moadvokata Sidwel Sikware o re ke toka gore mahlakore ka moka a fiwe nako ya go sekaseka tshepidišo ya go ba karolo ya tsheko ka maikemišetso a go tsena ntwa ka bogare. Kahlolo ya kgorotsheko kgolo ya Limpopo e sekametse ka lehlakoreng la bogoši peo bohlomilego kgošana morwa Mohube go ba kgoši ya motswa o swere ya Bapedi. Magoši Manyaku o rata ge kgorotsheko kgolo ya boipiletso e ka fetola kahlolo yeo. Moemedi wa molao molatong wa Agnes Setshwantsho o latofatsa mmušo ka go loga maano a go diegiša molato nako e telele go feta ka moo o swanetšego go ba ka gona. Kgorotsheko ya magistrata wa molopo ka Mahikeng e šutišitše molato go ya go la 27 kgweding ya Phupu 2024 go nea mmušo nako ya go kopanya ditatofatso kgatlhanong le Setshwantsho go tswa diprofenseng tše pedi tša Northern Cape le North West. O lebane le ditatofatso tša go šitiša toka go phethagatso jwa boradia le polao mabapi le mabarebare a gore o bolaile motlogolo wa gagwe le go hwetša tšhelete ya insurance ya bophelo ya boleng bja diranta tše dimilione tše tharo.
Agnes Setshwantsho o lebanwe gape ke ditatofatso tse di golagangwang le polao ya morwagwe Kutlo ya kwa Northern Cape ka Phukwi ngogola. Babosekisi ba ne ba lopa gore kgetsi eno e busediwe morago ka kgwedi tse pedi go letla gore ba kgone go rulaganya gore ditatofatso tsotlhe tsa ga Setshwantsho di sekele kwa kgotlatshekelo e le nosi. Fela kgotlatshekelo e buseditse kgetsi eno morago ka kgwedi le nngwe go kopanya ditatofatso le gore kgetsi eno e romelwe ka kgotlatshekelo kgolo ya North West.
This matter is remanded until the 27th day of June this year. The DPP decision, centralization of charges, as well as the High Court date used for remaining custody.
Fela mmueledi wa ga Setshwantsho o ngangile ka gore ba bosekisi ba ngwediega.
Matters appearing in the lower court but were to be adjudicated upon in the high court or in a different jurisdiction, a higher jurisdiction, ought not to spend a period exceeding 6 months.
A re Setshwantsho o kaile gape fa ise a tlamelo ka kalafi morago ga gore a ketikiwe ke bagolagwa ba bangwe.
My client was assaulted by one of the inmates. The guards in the Mafikeng Female Detention Center intervened. They opened the cell. They found her surrounded by a group of female persons, female inmates who were assaulting her. She was bleeding through her right ear. She had requested medical attention. And to date, it's Wednesday, 6 days after the actual assault or incident, and she has not received medical attention.
Magistrata Pretorius o laetse gore Setshwantsho a tlamelwa ka thuso ya kalafi. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng.
Pareshu di felela mo go latela kakanyo ya maemo a boso thobela.